davera mukije mwese mmeze neza kumwe ngo harakanye cyane mwajanye nakabeho okay hanyuma ni ding delicia nkuko mwari musanzwe mumenyereye ku bintu byinshi bitandukanye haba mu kumenyekanisha amakuru cyangwa mu yindi mirimo ya misi yose nagumye ndi ding delicia sinigeze mpinduka uretse yuko nubwo sinjye n'ikintu gishashe ariko kandi ndazi ko benshi muri bamwe si gishasha rwose kandi ndazi mwari mukinyiteze ko ndabeshe ndadandi murakoze cyane yego kuri uno munsi uri hejuru itariki 10 z'ukwezi k'umunani 2021 nabakoranije ngaho abamenyeshamakuru bagenzi banje kugira ngo nshobore kubasangiza agakemanyi nari maranye iminsi benshi bikenze cyane babwiye barabona mugabo batagiye bamenya ibyo ari byo kugira ngo ndabahe umuco wa bimwe mu byo mwibaza mumenye ibyo ari byo mumenye n'iyo rigiye kuja murabona yuko nicaye ahantu hashajije murabona Isoko TV 257 ariko nsubiye inyuma gato ndibuka yuko nigeze kubakoranya itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri 2021 voila ndibuka yuko nigeze kubatuma ko nugurura icese Burundi Nkunda Company ariko ndaza kugerageza ndabasubiriremo ibigize Burundi Nkunda Company kugira ngo mushobore kumenya neza Isoko TV iyo ryazananye iyo byaje riva n'iyo rikoreragana muri Burundi Nkunda Company ndafise ubwa mbere formation en entrepreneuriat ni entrepreneurship ni paransa bazwa tari kirenga so narashoboye kugerageza gukora imigambi myinshi muri entrepreneurship aho narambwiye ibikorwa byo gusabikanya n'abana byo kugerageza kwigisha abana ibi na biriya cyangwa bigeme kubafasha muri ibi na biriya nibaza yuko formation en entrepreneuriat nagerageje kuyibamo neza cyane rwose ikigira kabiri mfise muri Burundi Nkunda Company ndafise service de communication et de publicité rero nari yumviriye yuko iki gisata ntashobora kucishikanako cyangwa ntashobora kugishikako nk'uko ndabyifuza mu gihe ntafise réellement ahantu ushobora kuzashira izo publicité ahantu nzokorera iyo communication cyane yumvira rero kugira Isoko TV 257 kugira ngo ishobore kuzomfasha communication et de publicité so ndibaza yuko kugeza kuri uno mwanya nshobora gutahura ico Isoko TV izomfasha ni muri ya service de communication et de publicité kubera ko hariho ibintu byinshi iyo ugiye gusaba nk'ubuzi ahantu bakubaza ati akazi kacu tuzogashikana hehe rero ndibaza yuko YouTube channel cyangwa Facebook page cyangwa Instagram page ari mu bintu bimwe bidufasha gushikana ibintu kure namwe kuba muri ngaha nuko nzi yuko bino bintu bivugiwe hano muzomfasha bigashika kure kugira ngo bamenye ati ibintu byo muri Burundi Nkunda Company bigeze hehe ubu bageze ku ruhe rwego biriko bija hehe mu gisata cya gatatu turafise organisation événementielle icyo gisata nicyo kizokurikira ndibaza yuko tuzoguma tubatuma ko kandi ndizeye ko muzotugamburukira mukaza mukaduha umwanya wanyu nk'uko mugerageza kubikora nk'uko mwabikoze uno munsi kugira ngo tuze tubabwire ibindi nk'uko biko biragenda ariko mfise ibi bitatugeza kuri ino saha muri Burundi Nkunda Company formation en entrepreneuriat mwarayibonye ubu rero tugeze muri service de communication et de publicité nk'uko mubibona Isoko TV ndaza kubereka ubukemanyi cyangwa agakemanyi nabateguriye kuri Isoko TV muraza kumfasha mu mpe iminota 5 yonyine kugira ngo bashobore kuprojekta akantu hari mushobore kumenya neza Isoko TV kubipfuza kumenya ibyayo muri uno mwanya biriko bikorerwa he ikikora gute muraza kumbiza iminota ya gitanu yonyine kugira ngo duce tubandanya n'ibikurikira ndabashimira cyane rwose kuri mwe n'umafashe kano kanya urabona ko imvura yagerageje kudukereza ariko biko biragenda neza nagomba nsabe DJ canke umuntu wari wese abijeje hano ashobora kuprojecta ka kantu mudutize iminota yayo itanu yonyine kugira ngo duce tubandanya n'ibikurikira murakoze cyane
amashimwe kuri Delicia Wego
amajwi arimo mu kuraba gusa aho haza kuvuga amajwi murahe kubona hagenze iyo ni studio ya Isoko TV musubize inyuma kuri ya jingo murashaka gusubiza inyuma mwegeze inyuma gato ok aho ni bon
la video è originale
Yes, uko muri ko murabibona uko niko televiziyo yacu yuwanje yuwawe
iri muri Excellence House nivo ya gatatu umuryango ugira kabiri niho tuzaza dukorera ibikorwa bya Isoko TV ndetse na Burundi Motor Company en general hanyuma muri Isoko TV twarateguye ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye murashobora kwibaza ati ko hari online TV nyinshi ko hariho ibinyamakuru byinshi ese ni ikihe kintu uzanye gishasha gitandukanye n'iby'abandi bose bahora bavura canke ni ikihe kintu gishasha ko kwitegako kuganda nta gishasha navuga ko gihari uretse yuko buri muntu wese afise ihangiro byo gushika ahantu kanaka uko murumva yuko ihangiro ryaje ryo kugurura isoko TV ryavuye muri Burundi Nkunda Company nk'abafise formation en entrepreneuriat service de communication et de publicité no kuvuga iyi service niyo nashatse gushira mu ngiro nifashije nabifashijemo na Isoko TV no kuvuga ko hazaba ibiganiro bitandukanye kuko hariho ama online TV menshi ariko hariho ahantu badashika jewe nifuje gushika no kuvuga ngo amakote yose ndayakoreko sivuze yuko muziki ntazoshigikira kuko ndawukunda cyane rwose murabizi nzawukoreramo ariko bitandukanye n'izo mwahora mubona mu kugira ngo ushigikire umuziki cya mbere nifuje yuko buri kwezi nzoza ndabwira top 5 y'abaririmbyi donc indirimbo zitanu zizaba zasohotse muri uko kwezi nkazishyira ama competition ni ukuvuga ngo uzoba uwa mbere hariho ibahasha yiwe itegekanijwe bidasigura yuko ari umuziki gusa nzoza ndagira competition y'ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo mwirabire ibyiza by'u Burundi ari mu bacapa ari mu baririmbyi reka n'abamenyeshamakuru bagenza ndetse ndabibagiye kuko hari ibintu byinshi badashigikirwamo bari bakwiye gushigikirwamo kuko turashoboye hazaba hariho kandi n'ibindi biganiro tuzaza turashika icyo navuga ati kuri tema y'umugabo atari bimwe tumenyereye tutakuvugisha abantu ariko tuzashikira rya soko mwumva rya soko mwabona tuzogerageza tuze turabibereka na cyane cyane kwerekana ibyiza by'u Burundi twaragerageje kuvugana na bamwe mu bantu bajejwe ku kwerekana navuga ati bavuga ati ingenzi cyangwa gutembereza ingenzi c'est comme ça niko babivuga aba tourist niko babivuga murakoze ego aba tourist no kuvuga ngo twaragerageje kuvugana nabo bazabidufashamo kugira ngo baze batwereka aho twebwe tutashoboye kumenya ariko tuze tuhasangize n'abantu kuko turazi ko online TV navuga ati ibice byinshi ku ijana bikurikiranwa n'abantu bari mu mahanga baba banyotewe cyane igihugu cyacu baba bakeneye kumenya ibiri ko birabandanya mu gihugu n'abafasha baba bakeneye kumenya kugira ngo babone aho bashobora gufasha ahariho bashobore kumenya ati mu ntara iyi hariho ibikorwa kanaka biri kuhakorerwa ese twafasha ibiki ni gute twobafata mu mugongo ibyo byose tugerageza kubishikaho hari abantu benshi bagiye mu bindi bihugu hariho ibintu batabonye tuzogerageza kubibereka hariho ibintu byinshi byinshi utugenegene imyuga myinshi ikorerwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko abantu benshi badashigikira bivanye n'uko batayibona Isoko TV tuzogerageza gushyira imbere cyane rwose ibyo bintu byose byose icyo kiganiro kitwa cyitwa ibyiza by'u Burundi ibyiza by'u Burundi no kuvuga ngo ni ikintu cyose gikorerwa mu gihugu cy'u Burundi mu ntara iyo ari yo yose muri komine iyo ari yo yose tuzoyishikamo kugira ngo uwo ari we wese yifuza gushyigikira icyo kintu cyangwa iyo mpano aze amenye aho agisanga cyangwa abasanga ego ndibaza ko nta bintu birebire rwose nubabwira kuri Isoko TV turindire Imana idukize ubuzima kugira ngo tuze dushike kuri bimwe twifuza twese nongera ndabasaba kunshigikira kuko murabona yuko gutangura online TV nshasha ntibiba byoroshye na gato ariko ndabasaba cyane kunshigikira mwebwe bamenyeshamakuru bagenzanje ndazi yuko ijwi ryanyu rishika kure cyane rwose mutumirire abantu kunshigikira ndabasabye cyane abantu muri ko murakurikirana muri uno mwanya mukurikirane Isoko TV YouTube channel ni Isoko TV mugaca mwongera ko 2-5-7 mugaca mukora subscribe kugira ngo muze mutangure kubona ibiganiro bicishwa kuri iyo mbonesha kure Isoko TV hama murashaka kumfollowinga kuri Instagram ni digdelicia0 kuko hariho n'utu video tuzoza turahaca tw'ibyiza by'u Burundi kuva muri ino ndwi itangura muzoza murabibona ndabashimira cyane rwose rero hanyuma twizere yuko n'ubutaha tuba tumye ko muzotwitaba kuko murumva ko mu bice bitatu nsigaje igice kimwe cyitwa organisation
des événements cyangwa organisation événementielle nibaza yuko muzode shigikira naho ne kuko ndafite biriko biraza vuba nitwa batuma ko ndumva mvuga ati ka kantu guho kagira natubwire iki muze mwitege yuko ari cyakintu cha gatatu canka ari kindi kintu ngira ndabashikiriza ndabakunda cyane bose kandi ndongera ndabakengurikiye cyane urakoze mwese muri cyo kibanza.
Merci beaucoup.
Abakunzi ba Isaac TV bamukubona kuri micro nishinisite Elisa n'umusina bintu byinshi ngiye kuvuga Bandcamp ya Juma Jux n'umusina ari kumwe muri twagemi conference de presse y'umwigeme wacu umwigeme w'u Burundi umwigeme wanyu ari Delisa basa ni mazina yanjye none Delisa ndakuramukije
ndabaramukije nanje
ndabukiza abakunzi ba Isaac TV
abakunzi ba Isaac TV ndabaramukije cyane rwose kandi ndabakunda rwose
ne felicitation kwanza ku ntambwe.
Merci nange.
Okay, umenge n'ibintu bitangaje cyane gusa kona umwigeme nk'uyu akiri muto abasha akora ibintu nk'ivyakoze muzobibona bien sûr muri iki kiganiro nyene. Eh, ding cyambere ndashaka kumenya inspiration yikura hehe kugira ibintu nkabijya.
Mama wanje.
Ikintu cyose kwamaze guhanuza mama wa
numu besto, n'ukuvuga nta kintu kimwe ntashaka kumuhanuza kandi mama n'umuntu. Afite ibintu byinshi nkora byinshi sikuvuga ngo papa si sindabikora kubwiwe ariko byinshi nkora kugira ngo mama yishime. Papa wowe n'umusheri ryane n'igisheri ryane ni bon mugabo mama ndashaka ko ibintu kubera ko byinshi inspiration va kuri we ari numu mama ari strong numu mama basi yitanga ni wa mu mama ntumva ukuntu no bisigura muri no mwanya ko ntuhava sanga nanaritse.
Okay, ndashaka kumenya ku myaka ya ofisi uko biri kose nibiki mu ukabwiye kwitwa CEO w'ikintu kanaka. En plus vraiment je nabonye ari ikintu kinini cyane gose. Wiyumva gute?
Ariko basi je nsanzwe ndi CEO. Kandi kindi kintu nacho Isoko TV. Okay, Isoko TV iri muri Burundi nkunda company, tu vois. So nari nsanzwe ndi CEO wa Burundi nkunda company rero gusa ni kubera ko Isoko TV urumva igisata cyayo cyategezwe kuba kiri big kubera ko ni ikintu cyategezwe material zikomeye kandi zizimbya cyane n'umwanya munini ni yumviro donc basi byinshi basi donc bisaba ko ndabishira ku mwanya munini ni byiyumviro byose ego sino imyaka nayo
kabiye David. Okay, ndese kuri kusengera na wowe arahantu wirabuka uvuga ati vraiment manager ndi proud ya je nyine
ya ndi proud yo kwandi umwana wa mama
no kubukora ibintu nk'ibi bashe je ivyo ndakora basi.
Okay, ndi proud yo kuba basi ndiko ndagendera mu makanda ya mama wanje kubera ko byinshi nkora ndi inspire kuri we rero ndiko ndagerageza kubikora nkabona arishimye nanje we nca numva ndemye nca numva ko vraiment hari hano ndiko ndashika hari hano ndiko ndagera kandi rero byose twasha tubifashamo twese n'Imana vraiment je ndatwi Imana iri mu ruhande rwanje naha duhagaze ndatwi hari
cyane gose. Okay, ndashaka kumenya abantu nkayiwe ko urumva kitiyo bondes urayizi societe bondes urayizi ngini meze babonye wagize ikintu kinini nka kujya plus ku mukobwa nka wa kiri muto bavuga ati eh sinzi yikuye mu bagabo buho bigezwe mu diaspora dinye bimeze gute genre ama sponsor bwo yakuye hehe
basha je ndibaza muranzi yuko ibintu byanje byose nama ndabikora ntekanye kandi mu yibanga ridasanzwe no kuvuga ngo jawe kenshi yo mubonye mpoze simba mpoze ngo kubera ko ntafise ivyo no vuga kubera murabizi ko je nshatse ndasaragurika kandi iyo mubonye ntari ko ndakora ntibiba bitsigura yuko mbuze ivyo nkora ariko mba ndiko nditadura kugira ngo nkore ikintu kiboneka je nkore ibintu bike wanashima mugabo vyiza antuka kubganje ndabona ko ari vyiza petetre hari abandi babona umengo no kwishima no kwiyerekana hano kugira ibiki so jewe rero kuba hari ibintu nkora sindabikora kugira ngo ndabirabe jewe hari habo ndabikora kugira ngo babirabe aribo ba bossi bacu mwebwe mudukurikirana nimwe muri aba bossi biwacu nuko uvuga amaze tumaze gukora ibintu mwe mukabigomwa ntakabuza ko mudashobora kuntera intege mwabwa ati reka tugushigikire muri iki kintu cawe rero hariho byinshi nakoze byatumye hari abantu banyizera bakabona ko hari ibyo nshoboye bakabona ko hari n'ibyo nokora barambaza ati none wowe bimeze gute ko narigeze kumara igihe kinini cyane ariko ndakora ndababwira ati bimeze ukunuku nuku bivanye n'umwanya muto n'imvize n'ubwo hari abantu bavuga ati sa hari ikintu uri kuduhisha mwana ndabwira ati nta na kimwe gusa barambwira ati okay cyanda ba presenta projet nari mfise muri Burundi nkunda company baca barabonamwo ca kintu communication et publicité bavuga ati pourquoi pas utocugira nawe tu vois ndavuga ati nari ndagifise mugabo ni kintu cyo ntwa sinkeneye yuko yoba ari TV online gusa ngenda niruka na kamera ibiki nibiki kubera ko urumva kimaze kuba ari gisata cha publicité umuntu n'uzo genda gukora publicité ngo uriko yagenda kumubaza gusa tugeza kuba ari hahana gusanga rero aho hantu ni habari ntabari muri sale ya cinema urumva bicabi bisaba rero ko manza kwitonda ubwo buryo kubutorokanya kurondera abashobora kumfasha abushobora kubisigurira bakabitahura urumva kugira ngo ashobora kugufasha ico kintu ndababwira ati rero je waho ngeza naha namwe nimurabe n'ukuri mumfashe n'ubu urumva simpejeje ndacabakeneye cyane gose umuntu wese ashaka kunshigikira ubuhoreho ubwo niho ndanabakeneye gose urumva tugiye gutangura gukora turakeneye kuri hindu turakeneye ibiki n'ibiki n'ibiki urumva ni byinshi cyane ariko ndabashimira mwese muri rusange
Okay, basha abakunzi ba Insect Invest abantu beza bazobikora mushikikira dushikikira umwigeme wacu atera imbere ko biri kose jimbo nari kintu cyiza cyane gose kono abigeme twa turatera imbere cyane gose kare wari abantu menga barinyegeje abantu menga sinzi cyake kintu hano randi bakoga batarabone basi badashaka kuja imbere nyine ndazi bakora ikintu kinini nyankawe
en tout cas abo bakobwa ndabafitiye umugambi munini cyane gose d'abord ndabasavye mugire subscribe kuri Isoko TV abo bakobwa ndabafitiye umugambi munini cyane kuko hari ibintu ntatahura kuba ntabitahura ni kuberako je mbono mengo vyaranyoroheye bivanye na inspiration ari mfise hafi no kuvuga ngo abo bandi batashobye kugirira iryo bako ryo kuronka inspiration hafi je wo ndashobora kubabera icitegereto ariko mu binkundiye bien sûr ego
Ndiye kandi kushimye cyane gose.
Ndangwe murakoze cyane gose ayiza active ndabakunda cyane cyane Imani bampezagiriye kwa mwana shitse muri kino kibanza. Ego.
Uki hama ndabatumirira cyane gose. Ewa na murabibona ingene byanditse
Isoko TV 55.
Kuri YouTube biriko plus 55.
Ego ni yiriko ego.
Subscribing. Basa ni byo mugira ngo muzotangwe kubona ibikorwa byo bishasha cyane gose ama Instagram yawe.
Dinye delicia zero.
Merci cyane gose.
Ndangwe merci.
Nani mase ko ndakunda cyane gose ama like ama share ama comment yose ndashaka cyane gose.